Jumping all the punch bowl stars at your channel blown.
Ngiyakhuleka kuwe omkhulu nokhokho ngithi kumina ke imina la sekufike la esekuthinene ukuthi nangu kwe izula nesino sesashiya ke leli gcwe ngimele emdzini kaMhlongo elandile ngiyangicela ke mathuyi nina bomageza ngobisi imhlungu inhliziyo yoda imnandi ngoba kuphuma intombi emhlongo enisibelele Ngithini nake mathu yamahle. Mina komageza ngobisi. Ngangizalwa zinsizwa ke mina. Umaqothiya. Mahla umadada akalingani ubayelingana wabayimpwa yinkosi. Isomgodini ocupha ibantu yowakha lwamzwa kaMhlongo ngenhliziyo yamemhlongo hayi ngoba ngikhala kodwa ngikhaliswa injabulo phakathi kwalo mzi kazwela hawu ngithi zonke iy'ntaba ziyabuka namhlanje asibuki nina kodwa sibuka nina emsebenzini sibuka emsebenzini eniyenzile kakhulu sami bekwapha ukhulise nina mathuya amahle ungakhali ntokazi hambe uyowakha umuzi hambe uyozakhela umuzi ekhaya mfana hambe uyozakhela umuzi ila uyofela khona namhlanje ntombi yami alikho elinye ikhaya ngaphandle kaMhlongo manje kwakho manje ikaMhlongo kanjomani ila uyofela khona noma kuthiwa kuyashisa omthubi bazokulekelela bakufudumeza
yomela
sibongo senuke
mathuyama
ngizakube kuhleke kunini eniyokwakhela umuzi uzakhela umuzi la
ngiyakukhona
una una
una
lonke nje izwe lonke nje
Wena tobeyini awini utano awini vale Udumela malusho luthu.
Wena thobeni. Amini
ngakhele ngomona. Isibhaka bhaka. Inyoka khona ivoma.
Wangala ntombu lelani. Wangala ntombu lelani. Wanila ya we mavinyasi. Wanila ya we mavinyasi. Wangala ntombu lelani. Wanila ya we mavinyasi. Wangala ntombu lelani.
Ngicike aseke othini sesingakwenza mhlawumbe insizwa kuhamba nazo sesingaqhubeka nazo bese sibonisana ukuthi kufanele kwenze kanjani njengokuphambana kwenhlangothi lelo kodwa nje sizozibheka insizwa ohamba nazo zibone zenze njani ya ngicabanga ukuthi sesizolinda omagodi mhlawumbe izinto zitholela bona ukuthi labo bantu kushiya njengoba akathi unyathela kuleli gqaya ngicabanga ukuthi yawazi umsebenzi wazi insizwa.
Was haben wir bei Kassel zu tun?
Masipeta la kuyibula kufanele abesebhenini lakithi kufanele besebhenini ezuliyona sizosheshake la kufanele nani benishesha kufanele impingisa ngazi khona okunye enizokwenza yini nzozo kodwa mina ngizobona ngalo makhulu okunye enizokwenza hhayi ungabaleki nezakho zonke sekulungile abantu abantu
Oh, yeah.
isandla ntombi. Ringe sisweni mntala bese ubhubha saphakathi kweringi yakho yahayi ringi yakho utshani bezibube urangi khona uzokwazi ibe nkulu khona uzokwazi ukubhobosa kahle bavule nje ibe nkulu khona uzobhobosa kahle ntona noma ingaba into engangangena ikhanda lami kulungile akunankenga ya kulungile uzoyibhobosa-ke funa ukuyiqondisa uma ubhobosa uqondise faka imali yakhona umagotshana wakhe akubambele ipleti hambe uthatha ipleti kugo wakho ntombi sika la kunyakaza khona isicubo esincane njalo la kunyakaza khona sike khona nakulala kuyanyakaza sirasi ngamoto nalala ngakwena ukusika ntobo nala ngizosika okay wasizosika umsika ngesandla sokuthi uma wakho uzobamba ngesandla sobunxele elihambe nani endlini angasenga bambe wena ngesandla sokuthi uma wakho uzozangala uma nizofika nimlinde ngaphambi komnyango endlini uzokubazokwenza abakwezayo besenaphumeesena
Hayi umuntu enza zulimizi yabantu angaphezulu. Sanibonani, ngiyanibingelela igama lami nginomcebo Zondi ukhazini kaSizwe Mhlongo. Namhlanje usuku olukhulu lathanana ebesimbiza ngothanana kodwa-ke uSizwe Mhlongo uyacacelwa, so ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu uzomsiza usuku lakhe lihambe kahle libe impumelelo. And ngibafisela umshado wabo ukuthi uhambe kahle ube impumelelo. Yes, basebancane kodwa ngoNkulunkulu bazosizakala ukuthi umshado wabo ube right. So siyambongela and we are very excited. Yeah, thank you.
Umuhle hawo phela bengengibenza usibeka lana ke phela.
Mesa la, Mamthembu, niyekele ibhasikili wena umuntu ufanele ithule ibhasikili.
Usomala. Hayi, pelu 50-50. Uthe 50-50. Hayi, zobe. Uthe 50-50. Hayi, ngeke nawo.
Thapa la,
As long as I'm lunching in my love, I always so galant. ngikwamukele ukhani
ngicela umthandazo uNkulunkulu wababa ufuna ngoko bethu uNkulunkulu wamakhosi anithi hlanga uNkulunkulu walomndeni omhlongo namhlanje silapha nabantu bakhanje basike esitabeni nenkosi uNkulunkulu nyazi yesu kambe kanye nathi lusitelele lusikole siye sibuyele ekhaya siphephile ngelapho igama shemeni jesu siphakathi amen.
Thank you. Thank you. sacela ke silalelane sisenkonzweni yala bantwana owalapha kamhlongo nowakachili
tata tata
iphoyisa
tata wena mamshi
let's go de elbows intombi kodwa ngokuthi asilibona silithole njengamanje la enkonzweni yobuNazaretha sinawo amaphoyisa ebandla ayibuzayo intombi yilona elizoba yilokuqala elizongena libuze intombi emva kwalo yoba sengena oyise baka makoti bezothula indodakazi yabo phakathi kwamuzwa kamhlongo yothi nqase kuphuma abaka makoti bese ngena abaka mhlongo bezobonga umakoti ngithi angibeke lezo yinhlelo eyizokwenzeka njengamanje engizocela ukuthi ingene ke iphoyisa elizobuza intombi emva kwalo kuyoba khona amazwi amancane engizowathinta ngiwafunde encwadini bese ngena ke abakubo kamakoti shumaye kamali kamali ntsina insizwa kamali insizwa sizwa makoti akulekele makoti philisi philisi wa yabuza umthetho phinde futhi philisi wabuza umthetho uthi amthanda yini usizwa mhlongo na angiqale phansi kadwa kenziwa uyabuza umthetho philisi uyamthanda yini usizwa mhlongo na ayi kwathi nya uyabuza umthetho aphilisiwe uyamthanda yini usizwa mhlongwe na
Uh-huh. Le ngwade ithi bizana ukulobola okukhulu ukulobola okukhulu zinkomo besithi nesipho zibizo ngaphezu kwaloko bese ninginika umntwana wenu abe umkami. Sesothethela abakuboka amakoti bakaqhili abaletha umakoti phakathi komuzi wakamhlongo kuba bathathe indawo bangene esigaweni bayothi nqabe kuphuma bese ngena abakamhlongo nabo sebezobonga umakoti abakaqhili sekwethuba la.
Uyakhuleka lomntwana. Uyakhuleka lomntwana wachili. Ukhulekela umendo. Ukhulekela ungena phakathi kwamagceka kaMhlongo kunjumane. Ukhulekela inhlala kahle. Ukhulekela ukuzovusa umuzi uvuthwe. Kutela thina, thina bakwaqhili. Siyabonga nina bakonjomane ngamalobolo. Lobolelele kahle akukho la sikhala khona. Sithi nje engathi ngingaqhubeka kubambisane umntwana lo waqhili andise umuzi. Siyabonga, sibonga ngayo yonke indlela. Ubonga thina bakaqhili omthuyi kangema okholose omajabu kwenza uma sangalusuku abafakaza lemhla.
Chufuz. Mchen. Mi pues. Funuk charge wala.
Bani zo charge.
Wen.
Sanwane. Kwashi sala usbile. Kuzo ngezi sala somnyezane. Size sikhale sithi maye sfile. Awuyeka ngisena nyamazane. Igejele izikhewu ela thenga inkomo lihamba lojwana kwelamthandwane. Usifile wasezala inkosana yakhe umakoti uyana ujiji kampondo
ngithi
namhlanje ngikeze sibusise abalale bebabili bavuke bebathathu.
Salanga lutho usho ukuthi anishiyanga ngisho isigodo lesi.
Leva kujumane hayi suthi hayi kumnandi
abantu bamtonga bekho la bamtonga. Hayi anishaya umgidi ngisalinde abaka mhlonga.
Thank you.
noma singokhula mini nje singodoma singowe sengwase singobhebhe thina babhebhela umuntu etshayeni sathi masikhule kulelizwe sakhula imibhedi ingekho okhokho bethu abesebenzisa yitho sithi-ke siyabonga nokuphathana okubi kodwa sikucelayo kachini sicela ukuthi inkosazane yenu ingawavali amasango ingawavali impela nje amasango zani silalele abazalwane ngoba nawe uzogamla kusasa sibanga umsindo kini mubanga umsindo nathi mhla uganwa sobanga umsindo sithi-ke kosazane yakachili njengoba ungena phakathi kwaleli khaya lakodlomo ukhiya wukho kuwe uyazi sazophatha ukhiya lo mndeni wakithi njengoba ubona ungaka umakhosikazi makhosikazi asiliphathe itshe lilodwa ngathi singamavaka siphathe amatshe nje impela athe xaxa namahlanu sewaphatha
Thank you.
Thank you. Oh, God.